bony pocket, so left on the shiver pocket. Be in a bony pocket, so left on the shiver pocket. Be a problem, heavy, very big, about my doors and that. Be a problem, heavy, very big, about my doors and that. Heavy, 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 heavy